Hallelujah.
Amen.
Should I speak in English, by the way? Should I speak English only?
Oh Lord,
Our Lord, how excellent is thy name in all the earth, who has set thy glory above the heavens. Out of the mouths of babes and sucklings thou hast ordained strength or praise because of thine enemies, that thou mightest steal the enemy and the avenger. When I consider thy heavens, the work of thy fingers, the moon and the stars, which thou hast ordained, then I say, what is man that thou art mindful of him, and the son of man that thou visitest him? For thou hast made him a little lower than the angels, and hast crowned him with glory and honor. Thou hast made him to have dominion over the works of thy hands. Thou hast put all things under his feet, all sheep and oxen, yea, and the beasts of the field, the fowl of the air, and the fish of the sea, and whatsoever passeth through the parts of the sea. O Lord, our Lord, how excellent is thy name in all the earth. Amen. 147, 148, 149, 150, the end thereof. No, the ends. I'm not the sort thing that's walking, I'm going to go on the chapter.
Psalms 147, verse 20. He has not dealt so with any nation, and as for his judgments, they have not known them. Praise ye the Lord. Psalm 148, verse
20. Yeah, I'm going to qualify. Just the last sentence. Just the last sentence. I'm from the last sentence. 147.
Last sentence of.
Yeah. Last sentence is of each and one of them. Okay.
Praise ye the Lord.
148.
Praise ye the Lord.
149.
Praise ye the Lord.
150.
Praise ye the Lord.
Hallelujah.
Amen.
Izinto zokugcina kakhulukazi ziba nogcobo lokugcina. UDavid lakade. He has been profusely writing ama psalms. He has been under the anointing of God and Balama psalms, but towards the end of his psalmody, Ukrina Kalamaka, praise ye the Lord. How to praise ye the Lord?
Praise ye the Lord.
Now, I'm going to start this cut so much in Kurume. Here's the exposition of all these things as Paulo David in Abu 8, chapter 8, verse 1 to the last one. But what about verse 2 to 5 and 6? Then we verse 2 to 5 and 6. Chapter 4. What is man that thou art mindful of him, and the son of man that thou visitest him? For thou hast made him a little lower than the angels, and hast crowned him with glory and honor. Thou madest him to have dominion over the works of thy hand. Thou hast put all things under his feet. Wow. 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 Uti, David, under the unction of the Holy Ghost. Uti, what is man? In the womb that thou are mindful, your mind is full of men. So we can take it as a premise, but God's mind is full of men. But if you are full of something, it means nothing else but that. God is full of you. And did he get who's David? He answers it, Uti. For thou hast made him. Because was learned to be mindful of men is reflected light. You have made him a little lower than the angels. But the original Hebrew here, it says you have made him a little lower than God. Ugutama theologians are very intelligent. That's not respecting God. That is where God put us, a little lower than himself. And somewhere he says, don't you know that you are gods? Don't you know that you are gods? Very strong, the God of Ulugula Abang is Zanzibar. Obona umuntu uNkulunkulu ngoba mangabe ayisho la umuntu manje uNkulunkulu sakhumisa khona ukuba uNkulunkulu. Ngoba unenkani. uNkulunkulu nenkani yakhe esiNkulunkulu amakhili. Andukubona ukuhluka kaNkulunkulu nalapho. Mina ngiyibona nalapho. Ukuthi oh lo muntu uNkulunkulu ngalendlela ukuthi uNkulunkulu bakhe usebenzisa to stand against the God that created him. But ayikho ke lapho. Thou hast made him a little less than the angel, or lower than the angel, and thou hast crowned him with glory and honor. Now, I like this one. I want to let you over 6 o'clock. Thou madest him to have dominion over the works of thy hands. Umenze wabusa emsebenzini yakho. Ufika creator lezinto zonke wasuthi akabuse emsebenzini. Ubani umuntu ongathi enze into bese ebeke omunye ukuthi abe ne dominion over yona. Ha, siyithanda kabi izinto zethu. Into yami, I must be careful ukuthi ngibeka bani. Futhi ngeke ngayenze ngimbeka uNkulunkulu empeni yami. Ngoba lo muntu usho ukuthi une dominion, une power. But I can't put somebody emsebenzini wami omkhulu kangaka. Sengenze yonke into enkulu esabekayo. But bese ngibeka umuntu phezu kwayo. No, no ways. No ways. But God did that. Ngabe manje sikhuluma ke la ngokuthi uNkulunkulu igama lakhe li-excellence. So sichaze izinto ezothu igama. Leli gama elithi igama doesn't mean just the name like the name of Jesus. It's not that. But the name of Jesus is the literal name. Jesus. Or uma uthi in the name of the Lord or in the name of Jesus usho ukuthi by the authority of. Kodwa lo name lo usho igama indoda uma isemphakathini yaziwa kuthiwa inani? Awu. Uma indoda yaziwa emphakathini kuthiwa inani? Inegama. Enye indlela zokuthi uhloniphekile lo muntu kuthiwa unjani? Unegama. Ngiyathanda ke mina uma ngifundisa abangothisha. Ngiyayithanda i-response yama-students. Ushiye nje ukuthi awungazi, ushiye lokho, ubone uNkulunkulu ekufundisa and be responsive to that teacher, right? Be spiritual. Abana bazoba spiritual. Yabona namanje ngiyabona bani. I'm very fast paced ngenxa yesikhathi one, kodwa futhi at the same time ngiyabathanda abantu aba-bright. Lo ngazalwa ngaze ngihlale ney'ntombi. I'm serious. Ngoba ubudombazo bungaze buhleleke la kimi. The Bible even says that. As I party is spiritual wisdom, I fight for it. Yingakho ngibawari uma ngikhuluma nabantu ubona ukuthi angathi uma basakuwa ukuthi nginyama noma ngipofu noma ngifushane ngonke idomu ngelisi. Ngoba asingeni la ngikhona. Uyabona uzoreceiver le anointing enginayo uzoyireceiver ngokuthi uvele uthathe ukuthi uyamazi. Kodwa musathatha njengestranger. Uyakhana. Ngeke ungiyise ngizohamba la ongangizwanga. Noma ungizwile kodwa izophephuka yonke le nto ngizoyisho. Because the preamble to what I was saying in terms of your listening was worldly. So go with me. Are you going to be spiritual?
Yes.
Thank you very much. Igama lithi igama lisho ukuthi udumile. Yingakho umuntu odumile kufanele ukuthi umdumise. Ngoba lithi iBhayibheli onakho uyophiwa vale. Uyabona uma ngabe udumisa uNkulunkulu njengoba uDavide ethi dumisa uNkulunkulu, praise the Lord. Usho ukuthi mdumise. Uyabona ukudumisa kunama-connotations amaningi. Kana lokho ukudumisa ukuthi lo muntu uthi mkhulu mkhulu mkhulu. Ngiyakuthanda nalokho kuphafu kakhulu. Bese bakhona lokho ukudumisa njengoba imoto. Uyabona uma udumisa imoto uthi ayisebenzi. Uthakhanje. Ayisithi amen.
Amen.
Ake sithi amen.
Amen.
UNkulunkulu ufuna ukuthi umdumise ukuze khanje. Ngoba uma ungamdumisanga akuhanjwa kumiwe. Start God on. Twist him on.
Amen.
So that you have a vision. Because you can't love God and not love Jesus. How about that? I dare tell you, you are wrong. And if you are wise, you don't wait until you die and find out what the science was right, yours was wrong. Lost at home. Uto geka, matika nikola. Besu ba leli kaleli excellent. Lord, our Lord, how excellent is your name. Ika leli excellent number construct out. The one that I'm sure of, in fact both of them I'm sure of. Construct of kala, which is the prefix, is from Latin. And then the second one is Hebrew. So it's a combination of two languages in one. The first one is Latin, ex. Ex means out, right? Out. Okay, the ball or ex in it. Keep out. Get out of my life. X me. Exit. Exit. Now. Exit.
Exterior.
Exactly. That's a good student. Now then exit. But come on. Say number eight.
Come on.
Excellent is X plus L. L is the name of God. Elohim. El Shaddai. Elkin. All those L's are the names of God. Anything is Ezekiel. God. Now, mostly cancer is the zombie. Zisho Uguti. You are taking God out. So when you accept, you are literally taking God out.
We am keeping kulunkulu esemagumbini akho somewhere. Umletha kithi simbone. Ngalisebenzisa ne voice yami, kuze ngaphazamiseki. Angithi niyangizwa lapha emuva. Noma mhlawumbe ningangizwa ngendlela laba ngizwa ngayo, but let's just try.
Can't we try these ones? Yeah.
Ngoba ngicabanga ukuthi lezi na ama mics lawa amo like. Nawa ngiyawazi abuye abe nezinto pages. Thank you.
Thank you, thank you. Uma uesela ubonakala isungulo kuwe. Spirit of excellence is the spirit. Excellence is the spirit of God. Umoya ngokumbono uthi excella umoya kaNkulumo.
Amen.
Eh? Ayinjabe.
Amen.
Ngoba ngithanda le life. Ngoba libahle. Ngoba sithi life inhle. Ayikho into asina yona umuntu edlala ku band kodwa avelelwe ku cottage. I fire him instantly. Why? Because later introduce uNkulumo. Unawo njalo amasuku wafaka emshadweni. We are talking to me. Correlation, everything that you say, that you do, correlate with Kuruma. We have room. You know what I mean? Every time on Sunday, man, yes, okay, yes, well. No compromise, no passing these, yes, well. Well, I'm was putting your sweat on shining, they say, how do you go to the moon? That's why we will school. So she knows that we are poor and we are showing us someone else. Most of the world is in the same. We're not going to be a lot of very people. See, we're not going to be a lot of people. But we're not going to be a lot of people. We're not going to be a lot of because I approached a lawyer, we are in trouble because more so the spirit of excellence honors God and inspires people.
Amen.
Our lips are.
Amen.
The spirit of excellence honors God and inspires people. It's inspiration. Call it electrons. Kona leke chapa umuntu ekuba umuhle. Kona baye betho abazobele lahle kangaka noma usugqokile lube muhle. And I want you to make me share this. This is very serious business. Because umuhle bakho ubatshela ukuthi ubuhle bezingubo abuakhawunti uNkulunkulu. Bayotshela lo. You rather err on the side of caution. And be beautiful before God. Yes, this was to err on the side of caution. Which the mama's words are into all I said, who may say, my mama words are into the day, who will literally. So when you excel, you are showing God out, you are taking God out. God will always be somewhere hidden, Ubantu. But when you excel by talking, when you excel by walking, when you excel by teaching, when you excel by evangelizing, when you excel at your keyboard, at your drums, people honor God. And they get inspired. Yakumbula tina sebasha. Sasikulwela. Ukuthi yonke into yenziwe professionally. Sikulwele esontweni ukuthi uma ufika esontweni ungathi sho kanti vele sho. Ayithi amen.
Amen.
Uma ngizwa uthi amen.
Amen.
Elinye isiqhego lakwamashi lathi amen. Sathi amen. Amen, man! Sengiyamandastand ukuthi wayeziswa yini. Kodwa sizizinto abantu mabezela ungazi ukuthi usenzani ke manje. Uthe star goes on. No! Mabuya is too challenging okwesikhashana. Uyamazi umuntu owenza ihlaya owenza ihlaya uhleke ekhaya. Ngaba ngamazi into njalo. Nalapha ekonzweni sometimes ukawunti abantu abezwa no bayitisa le iyozivuleka ekhaya ikhathi iqaqaya. Kuzimala. Kuzimala ngayizwi. Cabanga ukuthi ngezwe. Izwi njengomuntu kona omunyu baba owayela esontweni kodwa wayeyazi yonke ithumayela kade ishumayela amazimoya ongcwele wayevela angene kuyethu akufundise yonke le nto wow asambeni asambeni bakuqala ngaphi nje ukudayisa uNkulunkulu kubantu uqala ngaphi nje ukukhuluma ngoNkulunkulu yeyeloweba yayeza kulo into eningiyezeyo uqalaphi nje uqalaphi kodwa let us try. God has worked for his name. Igama la lisho ukuthi prestige njengoba kushilo honor and fame. And umuntu kune honor udinga response from people he is honorable to. Khona wayiphinda lento engishilo. Wane honor nje kunabantu ke okufanele ukuthi ba acknowledge honor yakho otherwise bathuka uNkulunkulu. Okwenziwa honorable. Kangakanani uNkulunkulu then. Uthi uDavide praise the Lord. I say praise the Lord for creation. UNkulunkulu wadala izulu, umhlaba nakho konke okungaphakathi kukho. And he created galaxies, the sun, the moon and the stars. The animal and the plant kingdoms. Wazakha if sibuka nje wena from the microcosmic formulation of your being. From energy ngoba le biology yathi i cell is no i atom yathi is indivisible but still when you get to the other forms we are ngokwehla ngokwehla nekhumbula biology yathi laba benzi biology atom means are and thomos indivisible apolitical or apolitical mama is not political thomos is to divine. So the cell is that part of an organism that is indivisible. But even beyond that, there's energy. And everything, as they say, everything moves. Ngisho nalelo desk liyamove ukuthi alibone ukuthi liyamove. But God created the infinitesimal macrocosm of your being. Nakuncane khona ngale ndlela ukuthi awubonakali. Kahle kahle le nto makuthiwa izibusiso ziyoza kithi give and it shall be given to you. Lithi lisho ukuthi izwi khuluma lezinto ezingabonakali ngokuthi unikele. Ukunikela kwakho kuzokhuluma emkhathini nezinto ezingabonakali ziqale zonke zize kuwe esifubeni sakho.
Amen.
Ha? Ha? Umuntu over and above creation. And as such, he made sure that he deposits in man's heart the records of creation and subsequent encounters between himself and the same creation, which is called the Bible.
Unkulunkulu wa creator lento, ngiyamthanda uNkulunkulu wethu ukuthi ufundile. Ngabe sinetshela mfazi kuze kube namhlanje. Ngabe sinetshela mfazi. Mangiqala kulo ngithi awuthi iselesele ligquma endlini. By the time ifika nje kulo hambe le ithi by the time ifika kulo ubhontshisi 90. Tshela bazi ke le. Bazi nesikhathi ngabe siyayithesta le thing isho. Ngoba as time goes on le it comes from mouth to mouth. Khona isitori siyezwa kahle esithi sikahle lokudangizwanga. Sishintsha yonke. Isekelwe lokuthi sithethe uthuwe zakhe. Kwaba kutheni uNkulunkulu uthi asibhalele iBhayibheli asilayile itshele umfazi. Sirilayile ebhalini uNkulunkulu wethu ufundile, awufundile. Ufundile Jehova. And ufune in such a way that inspired different people ukuthi babhale the same thing. Ngaye. Bakhulume itimeyo nje bonke labo bantu but let me not forestall myself. I'll sentence with engena funda kuqaleni. Ngiyathanda, thandu. He made sure that he deposits in man's heart the records of creation and subsequent encounters between himself and the same creation. And that encounter is the Bible. Well, the Bible is nothing else but the encounters between men and God. The encounters between man and God. iBhayibheli aliphelele kuNkulunkulu yedwa ngoba noNkulunkulu uza create umuntu uze wabona ukuthi uyazi kwamina nje kwathina thina sobathathu la esikhulumeni guys we are bored. Umoyo wathi yes sir. UJesu wathi yes. Wathi asikreateni umuntu ngomfanekiso wethu. Wow. God is self-contained, kodwa wabona nje ukugusha ukuthi akasicreate. Noma wabona ukuthi siyamfrustrate as time went on, kodwa he still kuze kube namhlanje. Akaka regret to the fullest ukuthi wasakhelani because ubefuna into lithi iBhayibheli for thine own pleasures thou has created heavens and earth. Ngamazi kuyamkitaza lokuthi khona abantu abafana naye abasemhlabeni bengamdumisi and amen. Ungamdumisi uNkulunkulu, you are the glory of God. Usumphika, you are his glory. Khona ezinye izinto othi noma uyiphika kodwa zingaphiki zona. Unjengomuntu othi sobha kasikho wathi omunye umfundisi uphika ikhaya lakhe. Awukwazi ukuthi ungene ezulwini, awukwazi ukukhohlisa abantu ukuthi sobha sikhona isofa uNkulunkulu akayena ubaba wakho. Hawu nitsa uNkulunkulu. Sonke igebezo la emhlabeni ziyongena esogweni. Ngoba asikwazi ukushela izulu negebeni. Asikwazi, makhona igebeni nje ngiyaphuma. It doesn't matter ukuthi umthanda kanjani ubaba wakho, manje amazi uNkulunkulu usesogweni ngikhuluma naye. That is why it's important for everybody who is in this house ukuthi amukele uJesu njengeNkosi noMsindisi ngoba uJesu usho kahle la emhlabeni, he didn't mean words. Ngiyazi uJesu ngathi insizwe yale kwaZulu. Yazazi izinto zakwaZulu sezitshela uBhobo. Uyabona? Uthi uJesu, mina ngiyindlela neqiniso nokuphila. Akekho umuntu ikheza uzo ukuthi ngithini. Yazi uJesu wayenayo lento ukuthi afike ashi statement bese esihlaziya kahle uzwe kahle ukuthi uthi mina ngiyindlela neqiniso nokuphila. Lezo zinto zontathu. Uthi in case awazi ukuthi lento isho ukuthini, akekho koyo-ke eyekubaba ngaphandle kwami. Wasiya naleyo nathi asenzi. Uyazi ukuthini, mina ngiyathanda kaku-accommodate abanye ba-religions sezonde njengami nje as a person. But nginenkinga ngezinto uJesu azisho. It's either Jesus was speaking rubbish or you are in danger. There's just one possibility out of these things. It's either uJesu umashakhola enye into, it's either uJesu was speaking rubbish and you are pitiful, or usenkingeni. Ungamazi uNkulunkulu ngoJesu, usenkingeni. Inkinga enkulu ofanele isolve and fanele isolve tonight. Because it's for you. Amen. Ethi amen. Nithi amen nje noma ngeke uthi ngidinga ethi amen. Chaba uNkulunkulu akaba nomsabuwe. Ngoba uma uthi amen usho ukuthi lento let it be. Ah, praise ye the name of the Lord for the Bible. Le ncwadi incwadi was written by different people in different places. And yet you can see the same thing permeating through and through. One thing is permeating through and through. And what is that thing? Redemption. Nothing else. Redemption. Ngoba umuntu wone zisuka. Uthe creator nje kwabelona. Bayabona ngale lencane le isinako sathalothize nje njoba ingakho. Legal. We are coming with a lot of Satan. I don't mean to words, fellow. No, just want to get deep behind me, Satan. That's your pet. Who bet? What did you want me to Satan? One bigger, one miserable Satan. Ngoba usathane yakwazi ukumbona ngisho kumuntu osondelela. We sendiniyo njalo. Usathane. Ngama mazi umuntu awudingi ukuthi uzube mdala ukuze ubonakale usathane. Nawe nje usathane umncane nesikhatsana. Usathane umncane. And one of the things that ezibonakala isalokho ukuthi ingane is very manipulative. Baniyazi? Ingane can manipulate you. Abazali abaningi bayilahla lapho nje ngokuthi iy'ngane bayithanda ngale ndlela ukuthi ziba manipulate, izize zibe yidala ziba manipulate. Not with me. Not with me. Lolo nje ngilindele ukuthi akhuluma lezi yami. Uthandelwe entanyeni yengane ukhishwa kwenduku. Khishwa kwenduku. Amen. Akho listening la. Satan itini with the devil. Bayasiza baba laba bakhangile laba bakhangile ukuhlala bawalayizwe. Thina sibackward ke ngoba uNkulunkulu. Khona la ngikhuluma khona, khona la ngikhuluma khona. Ziyasho. And I'm backed by God. I'm not backed by government, but I'm backed by God. Do you know that so foolish putting tongue in his own language? You are stupid. Well, for everything, this is Bible. Don't perform on our will or foul. You pay for the wrongdoing. Yes, I want to spread a song and I'm coming all the time, but it's not called as a way. You're carrying it. You can't tell when you put it in the way. Yes, you turn the way. La, way. And then you're shy, you're cool. Ikhulu yenze ukuthanda kubantu laphana bavele bayigqima ingozi bayikhaphe ngocalemba. Yikuphi ukukhetha umculo lengane ishawe yimi? Ngoba ngizishaya ngothando. It's a paradox, but it's true. You may not believe in it ngenxa yokuthi wena wakhula nje uperfect. But yes, thina zali ngane ezingekho perfect. Nathi sasingekho perfect. Uma wami nje wangikhulisa, wayengishaya. Kodwa kuze kube namhlanje when I think about it, sometimes inyembezi siyehla. Why? No, ube ngazi ukuthi ngiyaphi. Zehliswa yini? Zehliswa ukuthi ngifisa ngathi ngabe uyabona ama-fruit of her raising. Me. Ama-fruit. Umbona sengikhuluma kanjena nje kunama-fruit engawadla kumama. Hayi, asiqhubeke. Hayi ufisele inhlanhla yokuthi hayi nje iy'ngane you know they're not really properly if you feed them child abuse, you know. Ufisele inhlanhla. Umuntu uzale ingilosi, yazi ufisele inhlanhla. Uzale ingilosi akho uGabriel noMikhayeli. Uze uyiqambe kanjalo. But namhlanje oGabriel basibambe inkunzi. Gabriel, kodwa ukhela akaqhamuki. Abantu sakhuluma ngeBhayibheli lilodwa. Abantu ababhala iBhayibheli, they range from ordinary people to monarchs. Ababusi. It's so wide iBhayibheli. This book gives us some things as wide as the history. Not of only mankind, but the history of everything. Genesis and Chronicles and Esther, just to mention a few. iBhayibheli isinikeza umthetho, Exodus and Deuteronomy. iBhayibheli isinikeza poetry, Psalms and Proverbs. iBhayibheli isinikeza praise and worship, Psalms. iBhayibheli isinikeza prophecy, Psalms, Isaiah, Jeremiah, etc. iBhayibheli isinikeza wisdom, Psalms and Proverbs. Yabona ukuthi ngiwamenishinika anganani ama-Psalms. Read the book of Psalms, you'll be wiser. Read the book of Proverbs, you'll be wiser still. Enter, amen.
The characters in this book are both saints and sinners, e.g. Job and Saul of Tarsus, respectively. Bonke abantu ababhalwe eBhayibhelini engiyayithanda le nto ethi uNkulunkulu as merciful and forgiving as he is, but he doesn't sweep under the carpet the sins of the likes of David and unfaithfulness of the likes of Peter. Wow. UNkulunkulu ngiyamthanda ngenxa yokuthi akathi ngoba nakho wena uthe uNkulunkulu ngoDavid uthe a man after my own heart. A man after my own heart. But you have exposed David. Ekoneni kwakhe. UDavid esinye sezone inkulu. Umuntu owafike walala nomkamuntu. Emveni kwalokho orchestrate ukuthi lowo muntu lowo lomkakhe lo kwangakade umkakhe ngalesikhathi. Lo muntu wesifazane aka enayo ukuthi ayobulawa. Doubtsin. Every time vele isono siyadabulisha. And one of the doubling factor is lies. Ubona ma wona amanga asuke sekhona. Suke semile nje ama-ashi. Uyona nje ukuzelwa amanga. Isono sesibili. Sin doubles. So ngiyathanda iBhayibheli ngenxa yalokho ukuthi uNkulunkulu is honest. Akathi hayi no ngenxa ukuthi uPeter no hayi asikufihle ku. Wonke amahlazo akhona eBhayibhelini kodwa nesibusiso futhi sikhona. Amen. Thank you for saying amen.
Amen.
Praise the name of the Lord Jesus who came to die for us on the cross. UIsaiah uyibeka kahle lento ukuthi he was wounded for our transgressions and he was bruised for our iniquity. The chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we were healed. Wow. One of the prophets I like very much is Isaiah himself. Isaiah ubelathi and ungikhombisa into abaprofeti ukuthi banani emgodleni wabo. Isaiah akathi for unto us a child will be born, and unto us a son will be given. Cha. Uthi for unto us a child is born, unto us a son is given. Because some prophet akawazi umehluko kwe past tense ne present tense ne future tense. Yonke into in eternity is just in one plane. Oqaphela kumuntu makabethi uzoshada kusasa. Amalo lokusasa wakhe might mean 30 years after now. Enye intombazane kwathi ayizoshada ne millionaire wafika umfana nje esebenzela kwamlungu. Wacela uthando la le ntombazane VA awungiyeke phansi wenze ngifani. 1 2 3 down the line umzika ayifaneke wa discouraged. 1 2 3 lomlungu wafa before afe wa bali uyile ama millions. Ha ha nilithanda kade imali. Kade ngizwa sonke lesi sikhathi bese ngizwa. Hallelujah. He died for us on the cross. The greatest gift for humanity is God himself to come and die a shameful death for us. Our Lord, oh Lord, our Lord, how excellent is thy name in all the earth. Let everything that has breath praise ye the Lord. Amen.